zochitika zosiyana siyana zimene tidzamva bwinobwino mmene anthu pa msika umenewu akufotokozera. Uyu ukhale msika wa mwamba Luchembe Market. Damazio Piri.
Msika wa mwamba Luchembe ndi umodzi mwa misika omwe anayambidwa kalekale muno mu mzinda wa Lusaka. Msika uyu omwe udziwika kuti Katambalala kupezeka mkomboni ya Soweto kuzingalume muno mu Lusaka. Komweko anthu opitira pa chiwerengero cha 3000 achita malonda awo pa mtetete pomwe palibe kumbi lowapatsa mthunzi kapena lowateteza ngati kuli mvula. Pa msikawu pali malonda osiyana-siyana kuyambira kuzakudya kufika kuzovala. Bambo ganiza lirungu ndi wakumpando oyang'anira msikawu ndipo tsopano alotifotokozera motere zambiri ya msikawu.
Msikawu no namba mu 1984. Mu 1992 ndiye unachitwa legalize kuti ngale under council. So vakanso vanangena vakali pamene pano tisenza naveve. Bantu amene wagulisira pano ali monga 3000 bonse metina ku according chapter na register metina 3000 bonse anthu metina pano pa market. Tina mafamazi amene wachokera kwa Mungule, tina mafamazi amene wachokera ku Kasupe, tina mafamazi amene wachokera ku Sekerera. So kano ka market kaina wantu ambiri maningi. Then ina wantu amene wazunguruka manyumba ya George ano bonse wagulisira pamene pano. Chamene wagulisira pano pa bwalo nchakuti kano ka market kari attracted na wantu ambiri, nda wantu ambiri bachoka kumatero kubwera kuno. Cholinga kuti pankhala mafamazi amene achokera ku Kasupe amene afotokozera poyamba kwa Mungule. So wakonkha kwa ndiyo zochipa zamene wabwesa mafamazi. That's why muona kuti kano ka market kali na wantu maningi nchifukwa chache wantu wagulisira pano. Then two, wantu watawa ma market yenango chifukwa chakuti wafuna po yela bwino bwino kasini ziwa nzeru zao zamene zili. Wamatawa ma shelters, then wafuna pa zamene palibe ma shelter. Ndecha meninga fotokoze. That's why muona kuti bantu bambiri kuno ka market katu ka mwamba Luchembe Market kali na bantu maningi chifukwa cha mafamazi amene wamabwera pano.
Popesa kuti paliponse pomwe papezeka anthu papezekanso mavuto, nanga mavuto omwe apezana nawo pa msikawu wa mwamba Luchembe ndi wotani?
Security pano pa market tilibe. Onani so far wanachokela matebo yonsa ya usiku wakabwela wantu wa matichokela. Then ya mamaketia zibatu, maplanga ni yodula. So zape za kutilele wa mshokela, mairo wa panga, koma koma, futi mazo, futi wa mshokela. So chabe, so tiruza ndrama zambili makamaka kukhani ya maplanga na maplastika meti magula kupanga mantemba yatu.
Antu wa muaji tila malonda au, pa msika umeneu na onso alikupeleka mau au motere.
Msika watu no amuno market suri bwino kweni kweni. Tima pezeka ndi mavuto siyana siyana. Mavuto monga mwa onela pa intembanye nili nayo apa so enzi wana shoka tsa manje manje. Ngipa ntasiriza kuipanga manje manje apa. Wana tishokela mulibe security muno market. So tipempa kutabe kuli government yatu kutipanga tiranga nireko kutanizira ndi security. Pamozi munga maonela mumankala matika maningi makamaka munga ino time ya rain season. Mumankala matika maningi.
Mavuto ni ambiri maningi amene tipezeka nayo pano. Munga mwamene wakambila wa chairman. Kumankala mavuto during rain season. Mafloodsi, matika, people siwa maenda na mbwino mbwino maningi. Even kakuli sidwe kai muzi wa chen temba zatu nzama tables ena ngwama ikache pants. So kumankala matenda like cholera, typhoid and all the dysentery na ena ngu matenda amena ama bwela during this season.
Panapa market tibuwa tiguri sa choke la ukasupe. Kumaona ni mwanti bwela tivuti kona ni matika market tipempa president wa tikile konzeru ku market.
Inepano ni magulisa ni mabuo gulisa mango na midis. Ni choke la ukasupe. Chanti pempa kwa cha abe tupempa utandizo tipanapa market wa tikile po flow. Pasone kabwino.
Market ino ifunika kuti ichiwako development mukhaleko cement laona nisongo ngati mvula yagwa so mukhala madoti maningi so tikanga kuti tiende unless waenda kona magambus so
zofunika kukhazikisa pa msika pano ni zambiri ngakhale kuti kulira tinamba mkalekale market ino kuti tikondwere pafanika kuchikonkriti. Ehe, chisilabu chakuti ngakale mvula italoka, matika. Popeza tu anthu ambiri ama funa kuti ngati wapita momu, wapita mouma. Sonu paja pamina pita mouma, uzapeza kuti makastomazi, saza butiko imina ngakale pandemba pako. Komansu na security, tilibe pano pa market. Security ngakale kuti wangaleko, woyangani nangani na kuja kumalasha kumasanga kwani sopeza usiku nwa utari. Kufanika so na
malaiti,
na malaiti na chidepo chokuti wantu waka kulisa kulisa ngatu kwa fipa. Kaya ngatu wa ikachija chinani, chisheo tachikuru. Pazafa ni kakuti ya kamasuka paja usiku, apezako moiki, mosungiza. So timango sungiza mba wapa fupi pa mina panu guliza na nao, uta atizambo lipita kukanga chepo. Ndi.
Wame sere sese mwe, ware.
Malonda azakudya ngati achitirwa pa mtetete zakudyazo zikoza kulowedwa tuzirombo tomwe tudzetsa matenda monga otsegula mimba akolera. Anda ambiri omwe akala makomboni ya George Soweto Lilanda ndizingalume amagula zakudya zawo ndi zinthu zina pa msika uyu. Kodi ena mwaiwo akuti bobwa njim.
Manga maybe rain season mwa ndikuno kuzingalume street happy na market. Na yesu wazitiganizako kuti wazika konzeru puma market. Onani pameti gula veji so matika. This is kolela.
Popeza kuti msika uyu utandiza andi ambiri mbiri. Kodi maganizo omwe akulu oyanganira msika omenewu alinawo ngotani.
Maganzo ya tufa kusogolo. Tifuna market tutinkale modern market. Ndecha mene maganzo metiri nayo. Manje in terms of fund yame ningafotokoze bwanje kuti ndalama ndiye zivuta kuti ti organize ndrama ukapenda kungangaleko madonors amene angatandizeko ndiye amene batsova koma maganizo yathu yakulu ametifuna marketing kana modern market kuti bantu olomela chikira kutali kutali at least ka market kazonika kobwino kuno kwa George ma market yalipua tina ma market mwambalo chembe market na leo side market na manje tigulisira mwa plastic ameno muona mwa plastic mwemvoneka pamwamba vineme tigulisira mwa menomo.
Inda ndiko funika kukulitsa msika uyu omwe waonetsa kuti pali anthu ambiri omwe achitirapo malonda ndiponso kugula kwa zinthu zosiyana siyana. Ina ndida mazi opiri mkomboni ya Soweto kuzingalume uno mrusaka.